Mwaramutse. Ibyunganiko zubakwa bikunze gukoresha atari hake mu ngo zabubakanye mu Burundi. Ariko kenshi ugasangariza ari gafukira mabi akorerwa mu izungu. Iyo ngendo yo gufukira imigenderanire iba icumbagira hagati y'abubakanye ishobora gutuma ibikorwa by'iterambere bidindira mbere bikanahagarara burundu iyo umupfasoni n'umushingantahe wiwe badakemuye ibibatanye. Makuru atanizigiye Imana ni umurimyi w'ikawa aba ku mutumba Rutanga agacimbira ijimbi komine Gashikanwa intara ya Ngozi akaba yubakanywe na Yohani Ndagijimana. Ihohoterwa ryakorerwa Makurata mu rugo ariko nawe akemera kugenda kuri wa mugenzo ngo niko zubakwa ryari ryamusize ahantu habi cyane.
Umugabo kubera ko yari yaramaze kwinjirwamo umutima mubi n'umuvyeyi we akamushigikira yaguma aronsa udufaranga acisha ku munwa yaronka udufaranga agacisha ku munwa agacisha ku ruhande bifatanira na nyina we bakagenda bakifatira ako gacupa nanjye ndorera nk'uko abana turabyara turibaruka abana twabyaye abakobwa mbere bonyine tukomeza nyine turabana nabi nabi nyine nabi dushwana tugwana dushika naho hagera aho umengo twokwicana ca ndavuga ati jewe ngira nigire mu masengesho kubera ko ari nafashe ingingo y'ukumengo no kwiyahura wundi mwanya ati nje mu ruzi niteyo abiwacu nabo babanze babumushire ku migozi
nararonka amahera tuba nakorera no ngakorera ishuri kandi n'ubu niho nkikorera narashira mu mafuko bampaye mbye sindababwire sindababwire yuko narose udufaranga nkaca ndatuye byenyine n'abana ntibaronke n'umugore ntaronkeko.
Inyuma y'umwiheburo amaganya n'agahinda Makurata yatanguye kwiyegereza Imana no gurumbira amashyirahamwe yo kwiteza imbere. Agira Imana n'umushingantahe wiwe aramuhanzya baraheza baronsa inyigisho urugo rw'umuryango w'intahemuka.
Tumaze kumva izo nyigisho twarahindutse by'ukuri. Ubu atahubutse ndabona ko ari umuntu w'umugabo kandi yikwije ubuntu afise n'ubupfasoni.
Ubu n'amahoro tujyama neza nta ngorane zihari ubu nkeka twicara ku gacupa kamwe twaratu umwe yisangiza undi akisangiza
kugira ngo ibigiye inama bigira Imana. Mu rugo rwa Yohani na Makurata inyuma y'inyigisho baronkejwe n'umugambi tuyage ibintu by'abanje biryoha kuruta mu rugo rwawe.
Ubu jewe atahutse muhira ndamwakira nkamufungurira neza nkamuganiriza tukayaga mbega n'abana ntibamwerekwa ntibari bazi atahutse ko bavuga ko ari papa mugabo ubu atahutse araduha mwiriwe abana bagatwenga akicara mu bana akabahamagara bakamwitaba ntibari bazi no kumwitaba mugabo ubu baramwitaba tukagira ikiyago cy'abana tukagira ikiyago na twebwe hagati yacu. Ubu umuntu akeneye akantu aragaha uwundi aronse udufaranga arasuma akavuga ati je naronse udufaranga niwakire ugende gusuma canke umwana amuhereza amafaranga agende gusuma tuze dufungure uno munsi yaronka udufaranga akavuga ati none mufasha wanje namo sinaronse igihumbi none bimeze gute jewe ndanyotewe nawe ati najewe ndanyotewe tugende gufata agacupa dusangire.
Koko ijoro ibaruwa riraye Yohana amagariye abandi bagabo bagihotera abapfasoni babo kuva iwuzimu bakaja ibuntu kuko umukenyezi ari ufatwa neza mu rugo kubwira ngo iterambere rirama irushware
by'ukuri abagabo bagenda nk'uko ndabahanuye ati nibaje mu ruhongo nk'uko ndimwo tugende neza ta ngorane zirimwo nabo bisubire ko nk'uko nisubiye ko
banywaye mbega umugenzo wa niko zubakwa wari ukwiye kubandanya ube inkingi mu ngo zo mu Burundi. Mbega uherereye abashingantahe waborohereza abapfasoni babo guhurumbira amashyirahamwe ahimiriza irango ry'imigambi y'iterambere. Hari icyo ubwira abashingantahe bagihohotera abakenyezi babo bitwaje igikenya? Icyumviro cya kirahawe ikaze gitushikirije muri komoderi.